Umurundi kazi umunonotsi Francine Niyonsaba inyuma yo gutahukana ikibanza cya kane mu gusiganwa ku imetero 5000 yakatishije itike yo kwitabira amahiganwa ya Jeux Olympic azobera I Tokyo mu kwezi kwa Ruheshi. Mu kiyago gito yakoranye na Indundi TV, Francine Niyonsaba yavuze yuko yaryohewe cyane n'iyo qualification ya Jeux Olympique kuko cyari cyiyumviro ciwe cyo gusubira kandi guserukira igihugu muri ayo mahiganwa.
Qualification de Jeux Olympique, wow, naragihewe cyane, naragihewe cyari cyumviro cyanje cyo gusubira guserukira igihugu muri Jeux Olympique. Iyi qualification ni qualification yo kugwego ihanitse umwanya mwiza wo ku metero 5000 ibitangaza iyi qualification ndayikesha ibikorwa byinshi umuruho ubabaje ishaka n'umwete kugwana ntagira ikiri inyuma kinshigikiye byaratumye ngirize n'ingufu ndashimiye na bari mu Burundi bagiye hari habagiye baranca inteke mu bari mu diasporo nabonye ndabashimiye barakoze kuntera intege muri ubwo buryo hanyuma nagina shimiye umuryango wanje wagumye umba hafi untera intege shimire abagenzi banje bagiye barampa motivation shimire n'abakoce batandukanye nagiye ndabaza utumwe nabwira nti ndafise intego munshigikire ndagira nshimire abakoce bagenda baramfasha abakinnyi bari mu bihugu bitandukanye tuza turavugana ndabashimiye cyane hama nkashimira namwe bamesha amakuru mwagiye muravuga ibintu bitandukanye Francine mbega ashigikiwe gute kuko jewe igihugu carantaye Fran gucara ntaye abarongo bya siporo mu gihugu barantaye ndabura motivation birababaje ariko ko nagarutse kandi nkagaruka ndi umuntu ukugwego ruhanitse nibaza yuko bizotanga icigwa nkaronka ubufasha muramaje atetengire icyo nsabye minisitiri sino nababwiye sinfise abonsaba nari kubasaba mugabo ko nafise abonsaba ntakundi ndabandanya imimenyerezo kandi ngiye kubana shira mu zindi nguvu nyinshi cyeto ni pika jamezi makeya ukwezi kumwe n'imisi ngiye kubandanya nguvu shire ni ongereza nguvu ndaba yuko intego nshaka nzoyishikira mezi neza kandi hasokira igihugu ku rwego rwiza nipfuza ego hama nkasaba amashirahamwe adandaza arakeneye abantu abavugira ibintu batushikiye muri Jeux Olympique batwegere byo turyohera cyane dufise abantu badushikikiye mu myiteguro ya Jeux Olympique byo dufasha cyane ukagana turyohewe tukanda tunezerewe tuvuga ati ishyirahamwe rinini ryarafashije abananotsi ngo bagiye guserukira igihugu muri Jeux Olympique mu 2020 narimo ama qualification yanje ije hageze ishobora gutanga motivation yo kwaruka kuri rondera ya qualification de Jeux Olympique kuko nko muri atletisme ubuti babiri ni jewe na irabaruta Olivier n'abandi baracarondeza nibaza yuko mu minsi bashobora kuronka qualification turose umwe canke babiri byo dufasha tukongereza igitigiri n'abandi bari mu zindi nkino muri judo muri natation nibaza yuko umugwi natazoba ari munini nibaza yuko akameme
tutose rukigihugu neza tuhibuse yuko Francine yafashe ingingo yo kugeruka ibirometero vyinshi inyuma yo guhagarikwa ku metero 800 eka Indundi TV imwifurize imyiteguro myiza no kubandanya atera imbere atera iteka igihugu ciwe c'amavukiro Burundi. We'll be right back.